Ngāpuhi nui tonu e. Ngā wai o Puhipuhi, whakapara te awa. Waima ki te taha, o te marae. Te Waiariki, te Waenganui, Taumata, okiokinga. Waiotu, te Waima, Tangata, memeha. Kia tu, Huruiki, te maunga, Puhipuhi, te Whenua, Kahukuri.